A big welcome to the stage, please, for Kapa Haka Ropu and Request. And firstly, Ngā mihi ki te ropu o kotahi tangata.
Wake up!